ndikulandireni kuli konse kumene mungakhale nthawi ino ndipo yafikanso nthawi imene timakupasirani programu ya Times Exclusive pano pa Times Television TTV kwamene mukuonera makanemani komanso Times 360 Malawi nonse pa dziko lapansi amene mukuitsatira programu imeneyi pa tsamba lathu la Facebook osayiwala Times Radio ino amene mukumvera pa wireless. Zina langa ndi Wonder Msisya. Programu hii imatifika ndi tandizo lochokera ku Rainbow Bands. Kani home.
They say blood is thicker than water. Reality tells us that even family lets one down sometimes. We still have to face the harsh weather as individuals. We say Rainbow Weather Shield paint is thicker than blood. The paint endures the hottest of days, the heaviest of rains, the dustiest of seasons, and the windiest of nights. Not even the toughest molds can stand this hero of a paint. Rainbow Weather Shield, family and true friend that sees no weather. Rainbow paints, peace of mind, part of the deal.
Alendo atu mu program yatu ya leo ndi bambo Mike Mulombwa amene ndi president wa bungwe la IBA imene lili Indigenous Business Person Association of Malawi komanso amene ndi mkulu wa company ya Countrywide Group of Companies. Bambo Mulombwa ndatokoza kuti mnalola kuti lero tiyankhulaneso mu program imene.
Ndatokoza kwambiri wanda.
Kuyambirira tiyambe ndi nkhani imene ipatakali pano ili mkama mkama mwathu. Nkhani imene ndi ama business amene amachitika mdziko mwathu. Kuti mdziko mwathu muno muli makategorizi ama business osiyana-siyana. Inu muli kubungwe limene limati Indigenous Business Person Association of Malawi. Kuti Amalawi ni dziko amene amapanga ma business. Komanso mdziko munonso tiliso ndi anzathu ena kuti kungula omwe nasilo kudangatiratu koma anabadwira mdziko muno ndi Amalawi nawonso anapangidwa ma association yawo ndikumbikirapo ine amati Asian Business Community. Kodi kusiyana kwa mabungwa amenewa kuti chani kuti ena kuti indigenous ngati kuti ife ene dziko wa business ena mmagwira bwanji ntchito limodzi lina mabungwa ake.
Ya zoona wanda nkhani imene ndiyofunika kwambiri kuti ndiwuze mtundu wa Malawi dziko ndimvetsetse bwinobwino chifukwa chakuti mwina anthu amakamba zambiri kuti topanga zatsankho kapenanso kuti anthu amene anabwera kale anabadwira mdziko muno sitimawafuna kapena kuafunira zabwino kapena asamapange ma bizinesi kapena asamakhale ndi malo koma nkhani sili choncho. Tikanena kuti indigenous ndi kukhulupirira kuti maiko onse a dziko lapansi ngakhale ku Amerika ndithu kumakhala ma indigenous Americans atimamva manena kaya ndi ku England kaya ndi ku India kaya ndi ku Pakistan kwina kulikonse kati ku China kumakhala ndithu ma indigenous people adzikolo komano kumakhalanso anthu ena obwera a maiko ena adzikolo mwachitsanzo tingonena ngati ku South Africa kuli black empowerment pali mau ananena kuti black empowerment koma mudati mupite kumene kuja mukapeza kuti anthu angagwire ntchito limodzi kuli amwenye kuli azungu kuli anthu ena amaiko ena onse aja akugwire ntchito limodzi anapanga makosodium awo akapeza business amapangira limodzi akapeza mwina zina ndi zina nkuwapanga limodzi nkuwapanga nashiya maprofit pamene ndinganira kuti kwathu kuno kudino ibamu idzibadwa tidakhala pansi ndikuona kuti iya zikukhalakhala kuti zinthu sizikukenda bwino zikuoneka kuti mwina ifeyo timangokhala ngati tikugwisira ntchito kuti tisakhe boma limene tikulifuna nthawi imeneyoyo koma zikangoti zatha tiyambire kudyerera masuku kudyerera mafulutsi tikatero zimapezeka kuti amene ena amakhala ma frontliners nda azathu obwerawo ndi iya ndi ndiyambiseni bungwe limene la IBA tinayambisa bungwe la IBA pakhala ndithu mpaka pano kuti pali kukangana kukana kuti iwaja kumene kuti tikuwasankha mmene mwanenera muja kuti ena anabadwira konkuno ndikuvomereza wawo ena konkunodi ndikuvomereza komano ife sinatseke chitseke chitseko Ndikuza wanda ndimakhoza kusangalala tiyangona kuti malawi nzathu ali mavuto
Peter, I would have found a magnificent hotel, Candian. nekukumva na mulumba kuyamba yochi mukuneka kuti muli ni solutions kwambiri mwina ku mafuto ena malo apo unkani ya malo magamba ku business malingana ndi mwana pangira zathu ena kuti munthu obwera mwina majoina na ndi mwini ziko chulinga chokuti akamapanga phindu azigawana kumpanga ipao
yes
pakufuta ndipati kuti boma la tulipuzire kamena liziwe kuti
tizipanga business boma lilowererepo ligepo ma deliberate policies abwino Okay, business in the mini, Goma Simuka to Banganoka Bangaran, partnership with an indigenous Malawia. Police say, Ikoza Kangayoa, Mambino, Goma de Gaizoa, Alexander Zolu, Naduka Malawi, Gabanga invest, Sidiga Banganoka, Tieno Gabanga partner, the indigenous Malawia. Kayaribe Sabato, Kayaribe Dampagabi in power, Kayaku Pasadini present, Dampagabi in power. So, no police can have been. Namini fedu kufune kuti tikamaka kumana ndi bwana tikawa forokozera kuti bwana taona nizi mutazipanga kuno bwino kudzifufuza due diligence ngati zingathandize dziko lino ndi tizipanga implement
fino mwinaku mulinaku kukhulupirira kuti achakwera amaonera times kuti akuonani akukumva nime mukuyankhula lapa pano mukukanena zimene mukunena apasi ziko lathu likuza kuona kusintha iniyo nkukumazani na kuti ine ndinachita contribute kuti kayakwanjidwe ka business ka Malawi kadasintha dziko la Malawi
ndisati ine kuti ife fuwa iba mama kona kada mulumba kula kakula kulutu
ngati ndawe
nena fitibe ma degree ya chula mudza kona kuti kwa kumanda president kuli anthu akula kula ma degree ama professor majani ndi kama kumanda president adza kufunga zose so ndi ndi pai mulumba ineyo ndi dola jangwera ti madziwani kwambiri so Odi mwina so ama pati posa ama ndipa tsamoni andi ndi mthodi ndeso ndi mathu mule mikeza chifya amina amadzibetsera ndi madziwa takato kumana kwa mbiri mbiri ndi kapito mine kuti kamera ndi kuti taona tafufuza tawuzani anthu makonzana tsamoni kuti atafufuza kuti anthu obwera wandi ifeyo pasakhale so pungu pungu wina ako makangana chonchi ai ndidze paka zinthu remote iba muyo ndi indigenous akuti atabadwa kongolo bwanjo sabwera kuti ndipe chote pozi nde akanakhala
ndi zifusa lile ngopo kuti pavuta ndi bati kuti mugwire ntchito remote
safu
ndi anthu ena muna apanga pofa kuti mugwire ku college
mbiri aji mwenye amene ene ama ibwina amene ali ndi kongolo amene ndi tuti mafuna kuti tidzikeza nawo koma amakana ifike kuti iwoja anapanga form association yawo ino kwathu kono kuvuta maibwina ake kumakapeza kuti amwenye ndi yeni olu kenya olu wikendi olu mabizo tambiri apanga remote It's only Malawi, Sizikiti, Fusoluri in Kifwa Yani. And you're going to make it almost 80%. I wish I could do it. But if you come on a woody, when I took a candy pong of nobody, this is a Kumuise, don't you make it a clash? Coma, Panopo, if you are built to Sandra, to win a name of Kim and Ramas of Fuda, or Matavinake, good morning, Zabin. My neighbor would say, Munyanguineake, you wow. My baby, I was saying, you wow, all China, Adolfsa. I don't say you wow. Good, I'm going to get a great take on Amaiba Locoma.
Chapel Vanet, Kamala Kola, in the Kuman Bambari Sweet. Palimbalina, Tikamanda Dawana would win a Malawi to cut to cafe city Gundan, Pama Kram Bari Sweet. Kodi Amalawi, Obanga business, no canoe. Mungati Wilma Mosi, Usagan is under Amazon with Bangeli Mosi, number one. Number two. Ogula, the biggest buyer mwina ndi Malawi government. Kodi ndi okonzeka kwakhulupirira Malawi akhungulo kuda kuti akukhoza kupanga deliver ma business akuluakulu mbali ziwiri zimezizi mungaziyankhe bwanji yoyambirira business nokhanokha.
Ineyo ndi chikhulupiriro kuti tokatuka business panopo pamene tafika pano. Fika panopo tili ndi new era. Malawi wadzulo si Malawi walero. Undivetete. Malawi wadzulo si Malawi walero. Ine mukhulupirira kuti panopo Abena figa wa ndiwa vura mene tatusa, ninja zime tatusa. Tindu kuteke na kuti anufollow. Tufuno paka kina jake, tikuza kubanga.
Anga pagirize ya ndama zao mkuiga hapa mozi.
Pali ndu
mapuja. Hati ti mataku kulia na mwa.
Pali mapuja.
Kwa kulitie ndige ndama zi mozi za kapito.
Wanda, pali maproject ena, pali mabusiness ena hake. Oni na kuti iniso ndama zo sima zikwira. Mina banki ima kubanga ni first aid, kina kijose ndama zika fiko banki kuwa basa ni profit. Kifuwa kime kima futa kunu kwa mbili, njoni ndrapa zijazika loko akaunti kwanu, makaunti mwanu. Ndiyo atukuna mbili ama chuka zero, sinafike kwa pamele popo. Kwa pari ma business ambili, atalindima backup projects ambili mbili. Eh? Ma backup projects ambili mbili, tira kukala nga tosefi mina magina nchini ungati Napoleon Zombi. Eh? Kulito sitibu mina amalai munu mwoko ni amuna handedi, wasitiko la pita. Andi kifuwa ifetu funda kwa kumandi president, tuta last ya kwenu. Tika muzi kuti, wala tufuna kuti, pumata temu inoye 5 years. Zakare ba mudaye ba bajuru ndikuti ndachita create ma pioneers makuti ngapeni ma pioneers makuti
nzote
ndigina zimalawi
nzote
nzote
dziko malawi momuno meli banda kuti muli bendalama
malawi momuno muti muli bendalama koma boma ndikupeza kuti ndamwaza ma business osapezeka wina woti wapangira kutenga 10 billion yeka 4 billion yeka 3 billion yeka kumaona kupita ku Eskom kuda kuti budget yali yazinto ndinamufuna kugula ndichani ndinda mazingata nkunena kuti ndi 40 billion ndikuika wani tu mandike zimalawi zikalonga tusanje ali yese pamono pangona haba business
amnombo ino makhulupirira kuti munthu ukuza kukhala mulawi kuno kupanga business kumabindula chifukwa anthu ambira anatulukatu anapita kunja kupanga ma business fanya kuti amakhulupirira kuti kumalawi kwa mphawi kulibe chimene ungapange chinthu kutheka mmene mukunenera mwina ukaoneka kuti zikutheka pangono zokhomerera zambiribiri zotheka kumapanga business ziko munomo munthu kumabindula bwinobwino
inu maona maboma ambiri ma even atisokolera ambira kunena kuti dziko la malawi msilosauka kosauka ndani pange kusozo kukuona kuli ma resources ambiri mbiri ajina gani kila kuzi kuna libele logo participation ni nayo sori iko tangu na kaje kuhu anapanga kiasi kwa tazi minda la mzia ndulelo anosa ona timawa kuda kanga na kumango yimi godi abudani ata kuda na mali sosi zatu nguvira anosa ona osa ona kama ena kuma ona mina mina wapanga benefit kina sugu bichi mafuta jodi anu amatoku kuli sa dealo kama amatoku kuli sa business kina jaga kifuja amflank baby. Nde ifisi tinga tuhuri tufuna business kabila na bina ku parcele na yose kabila kuboma a business ni mene ndo kabila ni gulore ni upase business na kuzoda ade mkuti jani ifeti bendra mwe yae ifeti kufuna tuku aliese akandu ownership aliese akandu yukulubi ndi nzake kuti ndika hatu kula awa ndi ndatu kula tziko langa
antwe nama inena kuti business ni ngati keke kuti anthu amene kugawa business aja amakha kugawa makeke.
Yes.
Tikaiona makagawidwe ka keke imene ku anthu a business. Makutisidwa inu yomonga indigenous kuti keke imene kugawidwa.
Ndifondana kuti government is a big buyer. Kimene timasemphana kwa tukuno Malawi ndi sharing of that cake. Mwina a Malawi timatenga 5%. Kabena 10. 9 the yose imapita. And tinene chungamo inu you can agree with me. Kuti pakala magese za mbili ifitakatu waona wote yao mwina mfoli na wakala magese alimbili higo kwa kwe mare kwa mbina makompyuta magese CS case hivyo ni yao hindi kukunji dikira yu hindi kina simalawi yani you can go mwina for 10 years or 20 years munduze lindani mwina voti akumaka pampapokabo munduze kutipa magese ambili mbili mwapeza kuti anakonja chifuwa ndu kutekira pa upfront payment akungo pesa kuti akakwena mwina team session ina apanga zao akunjoy. Panopo we are happy ndimene administration ndimene yaambira chifukwa kuno kuoneka kuti kubwera discipline aliyense aine kunyendera mayetu kuta aliyense aine kuthamanga zimezi zimezi wafundika ngati kale ena fit number pa business ndayaka muzu peka muzu ife tikapanga ma business amwe yali munowa anali anzathu timakagula kanundu kwa iwo kumagulitsa no makampani kapena kumagulitsa mapasitelo kapena kumagulitsa kwina
pano zinati
pano zwe zinati chifukwa kuda kubwera matipate apika zana zalo wera kuti ku stationary nifukwa kuona panopo ma restaurant ma mini bus amunya limene mu
ino mndakakuonda kuti bazikhala mbali ina
bazikhala mbali ina kale maiko yena sungati siningati ndikuchoka panopo pita ku India olo kupita ku Pakistan ndikapanga business imena ma indigenous Pakistani as or India zakupanga sizingatheke kani zingatheke ndokunapanga partnership ndi munthu wakumeneko full stop koma why here. Why Malawi? Why us?
Kodi malamulo oteteza a business walipo kuti sagwidisidwa ntchito kapena even malamulo.
Intention ndi mene mavuta chifotomene kuti mena yambiramo ife tikuona tikutakuona kuti tena zoni. Kuti kukhale kunoko discipline ndi mene taika ibwerere tidzita kuona kuti aliyense akuthamanga thamanga. Ndifo kuti ndi chifo mukona kuti nkhani nkhani yalandi yavuta kwambiri. Andi ndinene pano. Ngati mwina mwake anthu sangathe kumayipanga handu kuti bwino nkhani yalandi ingokambidwa tsulira kudzakhala revolution yovuta kwambiri koma panopo ndaona kuti boma ndikuchita handu bwino kuchita kambo bwino kuti ayi ndundwale HIBC yalowerera iyayi tifufuza ndani ndimene munagula banji tidziva mafruits ake kusukuma outcome fuwa tosefe tichero kuti ndione kuti zimene mukupangazi ma outcome ake akandundwanji siri kwathamangitsa ndazi mbali yathu koma tizitha kumagwirizana kupaka business imodzi koma tiona inu yawanda kuti ya ine ndi Mr. Patero tikucheza tupaka business tigawana makuti zimene ufuna ife ndi zimene zozo Gomozola kuti tibaka tsankho iya abwere kuiba. Palibe sizo tsankho iya
ikifuna. Ndi kwanti yaiba musimu kupita ukalowa mwina yanzani
kadzana. Sizinga take
inu. Muna isirapo.
Sizinga take
inu. Muna isirapo amuomba kuti mwanena kuti finga taiba.
Kuti failed iwowo kuti fetibide kuti iya ni community. Palimao ina kuti agent community.
Sema nina kuti kusafika kulimao kuti black and white kuma kama kulela monga kala kumwenga dafya. Ndiyo chukura ndi jani kuti iba megalo
we
agent business community.
Indigenous black empowerment network. Indigenous but black is already much. Ana ita upata miti. Kuti makare black.
Ndi mukwembekezera kuti amwenya akhale
mbali
ya black.
Meeting
kapena
zungu. Kuti kuma sosika ndi kuti 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 dziko lathu ndingatukuke bwanji. Donse ndikhalere panja kumagawana ma ideas. Zikadero ndi kutaya kona makole kona bwino. Koma zopangirazi sizakabwino zopangira ma businesses sizabwino
mugonera times exclusive pano pa times television mwachidule timati TTV kwa ino amene mugonera ma television komanso times 360 Malawi ziko lonse lapansi pa tsamba lathu la Facebook osayiwala amene akumvera program yomweyi pa times radio program iyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Pens mukhalepo.
How often do you wash your favorite clothes? 52 times a year? How long do you wear them before they fade away? 3, 4 years? Imagine a paint with washability capabilities of up to 10,000 scrubs during its life. Imagine a paint that maintains its luster for over 7 years. Imagine a paint with a velvet finish and water resistance. Stop imagining, because Rainbow Acrylic Sheen does it all and beyond. An all-time hero for interior and exterior finishing that brings smiles to thousands of families and contractors. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal.
Ulandireni kugawo la chiwiri la Times Exclusive pano pa Times Television TTV. Alendo athu ndi a Mike Mlombwa. Amene wa ndi a president abungwe lija la Indigenous Business Person Association of Malawi. Akuti sodu muli black mbungwe limene lili. Amene wa ndi a president komanso ndi mkulu wa countrywide group of companies. Mlombwa hati sanapite kubreak timakamba nkhani ya malo. Kuti malo ambiri kuti anthu anabwera pano madanda kula kuti a city agulisa malo yandikana ndi College of Medicine mbali yawo kucha anthu amadya kucha kwathu obwera kodi mgwirizano wa malo ndi business umakhala utani chifukwa tikumva padakali pano pantha kudanda kula kwambiri malo kuti malo abwino onse commercial land prime land yapita sizingatheke munthu kukhala ndi malo kumuzi kwanu kumapangira business chokulamera
wanda zosatheka. And in Kadimene Yamalon, that deny the office is sold. Some business many Muzona Zuga Parliament, Tinaba the Fiber, Munaba Kalamina 8 years ago, to money easy, but no one business is Zugula. So Kanya Malo Yavutawambi. Even in the name, when I ring up news and under Malo, new friend in Magabu Muna, Plania Tinayoti, the Grimalo, Highway, Niti Sokana Malawi. Alisanzi manga floyage, paka kaka 12 stories. Kuti, tizimina dimedija, ma SMEs, atika pangira upaneti. Kifugwa, malo, ma building ambili, amizinda yo siyara njiko matuma. Enyaki natuwea. Nde, aga kukono tu pisa kwenye kupanga ndalama, ama kukweza malenti. Aga kukono tu pabwela wina, oda afra mwige, ama utamangiza. So, tindi upawi pali crisis, nchifuga no mwina, mwina 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 Maro apa si da mlumba agulisi ino mugulija. Jabuno maro apa seed of blunder kun anagulisi. Kuma anega ditu igwo ko lesa dzigo ma kuno kuma mara mera jana so reserve ya seed of blunder kuti mwina mchogulo muna nathu akamata ti sineja civic center ya kula imenye za kale kale mu mangirano ti kuma anagulisi dwa tingo thokoza kuti ayikapo building ya bwino igwo ko lesa dzigo athuli. Kuma mara mera jaso even sane ne kulisi. Kifuwa inari expect. Kuma panopo, hivi nimbuyo, amata kukulisa malo, apolitechnic, kutimukaone, ena, ana kukulisa, expansion. Yodi, igamakuna polytechnic, University of Malawi, azarani, azabezika kuti, akumanga mabuilding, ena, tiena. Kuma malo aja, amakulisa, namosa nchuka mwana mwiyo. So, kani ya malo, njofunika chifuwa, ndikumene ifedika kandi malo aja, amalawi, tu amanga ma building atu ndi mwaka pangira ma business osiyana siyana suka toka pangira business kumudzi ai
chibwino
ndichifuka maona kuti nkhani ya malo yavuta kwambiri anthu kwina kumangona kati kuti aibangisira mkula tinamba ifakola kwa kale kale to safe atana na malo atu tinangokhala kupinda kukada ndaula padaibe chimene chinachitika so ndi nkhani ya hoti yoti boma labwerali aone sili kutambangisa munthu sili kufuna koma kuti is just too much
mudakunda zidakhala bwanji uthenga kwa amene abwera panowa
tikufuna kuti nkhani ya malowa ayipangire vino kuti malowa kugawa ngati ngabagawe bwanji amalawi ena alibe kuthengera kuti akhoza ndikukhala kugula malowa ndikumanga zina zake zoti kuwathandiza moyo wawo chifukwa mmene ndanendera mudza kuti ine kuti ndimange 6 stories sikuti ndikhale kama 6 stories osati olo 10 stories ndikakungwatirapo ku banki ndikapita ndika ma SMEs azanga ina kalumu kamodzi kama stationary kaya machani akuchoka mbele mudza kumathamanga koma kuti akalowe apeze malo ndawo ndimuno limbi ndi black tie olo hivi ndikulengo kuja limbi ndikuzuzo lokuzomba malo onse mupeze kuti mwina imodzi ya munthu wakuda koma ina osewo anuwake ndati kobwera ndefu usano kumanira kuti vudo ndiliti ndechifuata ndipatsa boma limene kuti lifufuze HRDC ni mabungu enake akufufuza akubudza manda kumufufuza aone kuti chini chuma chitika ndiyani kuti atasiyele gasi kuti zimene zinalipo kale kale nthaya kamuzo zitabwereraso mwina I know kuti nthawi ndizosiyana koma ka discipline kena kaje katabwerera ife likozokhala okona koma panopo ndi mmene chikungama nkhani ya malo is just too much
kuchoka kupamenepo mwina kulowerako mbali zina kwa kucheza kwathu ni nkhani imene boma limene lili panoli limene limalowa mboma lidanena kuti mu chaka chawo choyamba ali ndi chikhumbukhumbu chokuti azalembe ntchito anthu 1 million zimene anthu ambiri akhala kufuna kuziwa kuti kune zithika bwanji mbali ina imene ayakhala kuyankhulako kwamva president ndachiwiri awa kumana kuti boma paloka silingalembe ntchito anthu 1 million zitengera makampani anthu amba ma private ngati anuwi kuti thandizirepo kulemba anthu 1 million tili muchaka chimene kuyambirapo tinakumana ndi mliri wa COVID-19 wasokoneza ma business chuma sichikwenda bwino kodi mmene zilili padakali pano pa private sector njokozeka bwanji kuthandizana ndi boma kuti anthu ambiri akhala kugwira ntchito even ma private sector ngati ano
zona wanda kuti tali ndi COVID imene yasokoneza ma business wa dziko lapansi not only Malawi ndi to compare ndi economy yathu kwathu kunongonde tachipezeka kuti tasalazika koma ndaona kuti ndithudi pali improvement kuti tikuthamanga ifeyo chimene tikanakonda nchonena kuti chifukwa tinene chilungamo ifeyo mmene ndanena mchame tili pa ground ife ndamete malemba anthu ambiri chito andikulemba anthu 1 million plus sizovutayi tikhozopanga koma tili ndi mavuto ndanena kuti government ndi big buyer aone kuti apanga split bwinobwino equally ma business amene akufuna kupereka kuti ma indigenous malawi anzi atifikire fa chimene chimachitika choti ngati inaye ndipanga impower ndikuzopanga impower bwino ine ndekha anthu amene angadyerere kwa ine ndekha ngati Mike Mulomba muna so muna apo muna 500 or 200 kumbuya kwangawo ma driver andani kayakapita kufidi ka malin stand kachanichani then kalonga kusanjidziwa anthu ambiri so if you make kidi kufuna to access to finance ndi vuto la ndikulu kunoko kwathu kuno tibe banki tikudziwa tathokoza governor akutsitsa ndi chokola dzanja koma tibe banki yone kuti ma development bank kuti wakongola chokoza ndi chimakhadi kuti chofewa yeni yodi apa ndikudziwa chabwino atha madankhawa kuti a Malawi
mbeza ngongole
sizi thokoza ngongole koma imene ndi mbiri yakale atha mera ndi mbiri zimene yokwekeza ndrama ayi amene utenga mariski olo safe ine nene nga risk ndi matenga risk ndifuna kongonda mwa kuti panopo kuli mwina ma bank ngati export value fund imene sina ndi reserve bank imene so sithandiza Malawi siri kudzoka ma great chidaki chifukwa kuti china so chimene chimajira choti kuti ndifuna nena kuti ma manager la mbira kumene ko ora present za for kuti kuti export value fund ikuthandiza ndani nanga to safe tikakhala farm ali no anha mbira ndi ma backup projects tindi akira sabola wa kulubale si ndana akina ankandawira kumpono kuti koma export development fund apa kala kumene kuti kha for the president kupita kumene kuti kuma backup projects and asomba aina chani koma sitokutofetsa kuti amapatsa ndani
ndiye kungamakamba chonchete kuti
ndiye ndimene kuti tsopano kapena mwina day chifake timane kuti sidzi kutheka kufati nako mbuye mwana apa tsaina kodoni yani ma 8 billion ana aponda yani kuti kapena padzikhala ku front payment pamenepo pamene pagona khani kuti akuuza kuti bakenjira chinyose you spend 30 million kana kudza kukana ku mapeto ndomati amalawi wana akufuna nochani kuti ndipange mechani you know so zinu kati zimezo zimetufuna kwakambira ndi tsogoleri watu kuti afufuza napa tasesa napa beka na nthabwe inoti athandize amalawi pano ankhani ndi mabaka ku projects uli mwasomba kaya uli momwewu kaya mutu walizimu chani chani kodi zina zosalizo ndalama zawo zipita ku mabanki ku akaunti kwawo ayi kugula mashinale kugula katundu kugula chani mabizinesi kumaenda kumalemba anthu ambiri mbiri koma ndalama sizituluka avp ananena tinedisinde mindset yathu kuti tidzitha kukongola ndalama mabilioni ndinali ndi mayi okumana ndi dangota ku UK ali ku business fora ananena kuti Obasanjo ali president ndamene anawathandiza anthu ambiri ku Nigeria kukhala mabilioners panopo ali mdziko sapasi
wa business
fati medic vices ngongole wani ngongole yendi abinobino yodi softi loans ya binobino yodi angamuku chenja kuti migrants angasema na yika kwenda pa 12 koma ama banka akaikaika depends ni mali sika business yako ona ita 20 chakuti ene 20 koma ama khala penda kuti waikaita ngongole jamuna 12% yomwe yoso kamera 14% yokubweze koma so goma lindi kuthekera kukongola ma dollars kunja anthu awo dziko ndiko ita guarantee atambe ali mabanka project maiko ambiri amapanga zimenezo
inde ndipo ndikumvesesa koma yeah. Ndikufusa ndipo kuti kodi ma business wamwina amene chisanzo cha anzathu adangote ndanza ku Nigeria kuti president wawo Obasanjo adakongoza ndawo amalawi padakali pano pa ambiri amene wapanga business atati abisa mpata kuti akongola ndawo mukhulu kuti ali ma business akuza kuzuka kapena vuto ndi misikaso kuti ngongole makongola ma products
misika ndikuze nkhani ya misika tsopano mundipetsetse misikatu ya choli magira chili chose ozinthu zambiri ilipo kunjapo ine ndakhala ku chairman wa air cargo ndinaenda ku Dubai kuti kuti ndakaona manager kumanyira kupanga demand kuti tufuna mina tomato kwa malaya ati kumakhala organic zinthu koma kuti anthu ena amene ali muno ndinene pano moyera amatha kutseka misika ija yana ndolo kaya ndi chani kandi chimanga kutseka misika kuti amba sati kuchakwana ali ndi njira zawo ati chira chiona kuti vivi ndi boma limene limati anthu kutumiza katundu ete atu afolena ziwa kuna dziwa kuti kodi 10 million dollars katundu uja anatumiza uja yabwera ku malai kuno sizitheka kutumiza katundu wa 2 million dollars eh koma kubwera kuno kumufatalandira 100,000 US dollars so zimenezo zimachitika zambirimbiri kwathu kuno anakuonerera pamene ku Rwanda sungathi wapanga zimenezo ku Rwanda dali dziko losakwa kwambiri koma pano ulamulo wa president wa ku Rwanda unayamba ngati mene wayambira uku koma nali kuza dziko lija mpaka na pano uko ndiloenda kaka ndi uchi
tikumaso akuphunzira chani wanzathu ngati amene akupanga
chinthu mapolisi akumene koko 2020 million anachokera kwa mkuno kumwe mpaka adopu tupeta mene kuza kupeza kugira ntchito
ife timali pita pati
koma ife kupeza kuti mwina ndinganene kuti leadership yathu sima khale bwino mbuyo to be honest atisogole athu mwina samakhala samaona ayi amakhala ngati kuti sakuona kuti zizikuchitika njani kuti movement ya mapolisi kapena tingapange mpawa kwa nyathu kuwa sizimatheka samaona ayi ndinofuna panopo kuti mera si mera mira akutha kuona kuti ozimatere aliyense adzikhala kuti ndiye ndrama ya thukuta langa aliyense ine ndrama yongo ipeza ma mosadi usuna vutikire wanda imakhala yovuta kuipanga manage so dosi ya kandika cha imbere jayo ine ndikuza ndipo matha 5 years ngopeza kuti dziko lino lafika pena pake another 5 years yo ndikuti basi tukuita panopo sitiza kapato zina ura amulongo kuti muli kuti ayi basi ndikulibe singati undipeza pano ndili ku holiday ku UK kapena ku America
simapita pano mesa mapita
ngongo sizikatheka kupita ndi sizikatheka kupita
chifukwa chana
si hard to mouth no kono it's hard to
big head ndo kama ona ma business
mara na ndi fanya kuti anthu mwina ama akhoza kuona kuti akusangala akuenda chitambuli akuti akuda kusangala we are in problems sibwe zuma mnyana mnyana ni mafoni nazali munoya sibwe zuma kangana ndi land ya clear sibwe zuma ndi kuti mabusiness kuti pakashia kuti osedzidzia poka keke kamene ko iya koma zinthu sizilipo zofunika ndi tudi kuti panopo anthu akulakulu amene wakhale pansi aone kuti ati kula banji pa moto umene takhala out haitali
anthu ena atamati boma sili maina kuti zipanga business akuti government has no business with business ama business ndi amene azipanga business boma lizingowathandizira mugwirizana ndi kuganiza kotero kuti boma lisamalowerere wele za business lizingolola anthu amene amapanga business kuti boma lichite create environment yabwino nkumapanga promoter anthu achapanga osati iyo ndiyekhale ngati ino ndi business wangu
ndi kugwirizana nazo koma ndizitha kuona kuti first priority ndi ndani my indigenous people ati kumenero first priority ndidani
nkhani ya indigenous ikumavuta kwambiri pamene kuvutira kuti kodi anzathu obwera ena kuti abale makulu aona kwa 1960
anabadira kuno koma ambiri fiti kwadziwa kuti kulito anthu awi ena anthu ambiri ndatabata kuno ndanzathu kuti manyizana kuno bwino koma ena ndi mafia mafia when I say mafia mafia chilo yao ndi kupaka miki makampani osiyana mapalasero osiyana. I'll tell you a good example. Kupita pasola imodzi kaya wada bodi na gani ya mtu kumulo. Muga pesa kuti kuli magamba ni wina 40 amu kumodzi nusu muga zero. Aga na kuli bila 10 million. Magamba ni 40 aji. Mafetisa? Magamba ni 40 aji aga na kuli bila 10 million. Ali yesi, ndio tu chumene lolo. Ndrama kutarandi ya kaya kwa madona jani. Ndio tu chumene kamba ni imodzi ya mtu. Ndifu mkukura mbanga ndaoni mbuno. Mangukula maro, ifetu mkukua ngani.
Are you sure?
Simbe kwa nyuzi ya mara kuti tukulisa malawa amene kuthekera ndani mungu vote agulitsira pasi pasi too much corruption it was too much corruption and that's why ndani kuti mwetira ngamba kungo fika thaya ma department ndi kuna karawesi ndani kuti kale ifedi mapanga ndi tuma ma stationary ngati ma vendor jani magula kanu mwanthu magulisa madani ndi ngamba ma department anaza kula panga impao basi ndi pamene pana dzambiwa kuti business yoti akana panga ainiaga ya Malawi, maindigenous Malawi yani. Atuajaswa abuira. Now to compete, ama kandi njira zao zo kumbole ya drama. Ama kandi njira zao zo kandi zijana. Mamba ino kutu kuli banki yoda ama kumbwa drama no interest. Ama kugaya kaya kuma profit hako ndi hako.
Chukula mijani ya Malawi, kuli ya ambise banki. Ndi kuhia ya Malawi kuli ya ambise banki. Ama business yoma kunguzana swa Malawi. Kau kani ni kuli maindigenous wanda zunjwa banja zoja.
Mabomecho banks wa maali mo munuwa. Kuti mpide mga funge ma big clients. Atapo ndabona simukapeza. Mukapeza ambiri ndi anda amwenyewo. Chifanya khunguli. Chifanya kuti mindset change DC he khunguli. Ona kandi panta mo project kuti sidi gira ndama zo tamwe ndi pangirani hiki tike ngamba kuti mundi gure machine ale ndi mutere ndi gure izi titsegulire tidzipanga titsendetsa ndikalephera machitenga chapaka purify dziko la thulino chapaka chasanga sanzinda wathuno sizitheka ayi. Chifanya kuti mwana amalaya awira atatu anakhala makhuluku osa kweza mkungole mwenye wino ndeto ose dinalo wa bandu wako ni mwenye
kwa na mlawe saa kruku
ineyo sinu klubi na konjo ine sinu klubi na konjo kuma kutu mwina umhawi ndo mwina mwakukisa watu kala kruku ani mwina panopo ni ngani ya kutu tukuneza za COVID boma tukulibe mpa kutu ndi tu aige masisi ni mabu na wino boma tajaka jama jini muza nifamileza kutu nyuzi cha kukula mwina fili kudasi muli mapropati za Malawi. Chifwa panopo to survive aliyeseka nyumba kaya mkulogosa kaya kuti angukatenga ndrama kupangi. Now, adza kweza bwanji.
Chikufika kumapeto wa program ya Tom Lomba, mawano, inuyo mkufuna kuti a business ngati inuyo ndanzano wa Malawi na kuti mfira panopo. Atafika pati, ndi boma limela kwerani, mene mkune na kuti kukangati, alindi maganizo. Mwosi yale anako ni mene maulamulena na tawona mbuyo. Mukufuna zitafika pati. Po inu musasangalala mutazasiya kumati ani. Ndinali president wa Ibabu koma tidafika apa.
Ineyo chimene ndingapemphe choyambe chone kuti ndikapempha anthu amene ali mmalo umoti kaya mapulo kwa mti people
Pamene boso ndi pamsinziro pa program yathu ya Times Exclusive pompano pa Times Television TTV. Nditokoze alendo athu Mike Mulombwa amene ndi president wa Indigenous Business Person Association of Malawi IBAM, komanso amene wa ndi mkulu wa Countrywide Group of Companies. Ziwo mwambiri
bwana. Ndatokoza kwa mbiri wanda.
Zina langa ndine Wanda Msisi. Atitokoze su amene amatipasira program imene hii amene wa ndi Areni kwa Benzi. Pitirani kundi na maprogram otsatira. Goodbye.